kuthiwa masijonge uba u 15/8 uyi proper okanye uyi improper fraction uyephi. I lento ke iza kubonisa ilula indlela yokujonga uba i proper fraction okanye i improper fraction. I proper fraction ithetha uba inumerator yakho elinani lilapha ngaphezulu, u 15 lo inumerator, u 8 yidenominator, idenominator yethu. I proper fraction iba yiyo xa inumerator yakho incinci kunedenominator. Funeka inumerator yakho ibe incinci kunedenominator ukuze ube neproper fraction. I-improper fraction yona inumerator yakho inkulu okanye iyalingana nedenominator yakho. Uyabona ke apha amanani wethu omabini a-positive kodwa ngamanye amaxesha anga-negative. Le nto ithetha uba sizawuthi i-absolute value ye-numerator yakho iba ncinci kune absolute value ye-denominator yakho kwi-proper fraction. Kwi-improper fraction iba nkulu okanye ibe iyalingana ne-denominator i-absolute value ye-numerator yakho. So ke ngoku apha ku 15/8 masike simjonge uba uyintoni. U 15 siyambona uba upha kulaa ndawo yokuba mkhulu okanye alingane no 8. Ithetha uba loo nto njengoba u 15/8 emkhulu okanye elingana no 8 sine improper fraction. Le i-fraction yi-improper fraction.